Bill Nye the Science Guy.
Bill Nye the Science Guy.
Inertia is a property of matter.
Bill, Bill, Bill,
Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill,